Bakubung ba ana kubu ke phofolo e kgolo e teng e dula metsing fela le mobung e a dula e na le mokokotlo o sephara e bile e na le letlalo le le teng ke mokubung wa mohlamatsana mohloka kudi motseba tsa ba bang motho wa leswetsa la mo itjadi mohale motswa lehlakeng motho wa mokopu o motuludi le ontshe masimo mokubung wa mamohlomatsana mohloka kudi motseba tsa ba bang kubu ntsha marota re bone kubu e ka kantlo ya moseng.